Nina bekeshana kamenzi eyaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophapha ekhanda, nina benhla nasezansi. Siyabengelela lesifundo sakuthi ke sikusona KwaZulu Natal, KZN mawuthanda. Sibengelele kuwona wonke ama-provinces awu-9 esinawo eNingizimu Afrika, siphinde sibengelele nangaphandle kweNingizimu Afrika, Afrika yonkana. Siyabengelela, sibengelela abalandeli bethu abasithanda kakhulu, abasubscribe-ayo, abalayikayo, abakhomentayo, abakunye nathi nesihlangana nabo endleleni. Nkosi yami, basibengelele, basivimbe emarobhothini. Sisabonga kakhulu uthando olukhulu. Luyisidudla igama lami khe sichaka ngokaluqa iy'nsizo zithi sichake siyishaya empunyeni emfoko amancisa kancane bese yidedele intombi gijimiye lapha esokeni. Asibengelele ngani zakuthi le Black Life TV gama lohlelo-ke izimpande lezama-Afrika. Sisaney'gaxa zey'ndaba siy'landela nabantu, siza ukuthi ngabe bathini ngazo namhlanje. Siyabingelela sihambeli sethu namhlanje, sawubona sesi.
Olweni but.
Ninjani na?
Ndiyaphila inkosi, unjani?
Hhayi, inkosi siphilile kwathina nje. Sijabulula ukuthi sibe nawe namhlanje. Mhlawumbe ake siqale nje phezulu ukuthi usisi ma ukuthi unale gama awuthi awunalo futhi akunankinga, uvela phi nendawo, luthini udaba lakho namhlanje ufuna usixoxela lo?
Oh, ndihlale eMlazi kwabe. Into endifuna unibalisela ngayo yinto yokuthwala kwabazali bethu.
Okay.
Ya. Thina sikhule ekhaya kumnandi. Besingazi into ngentwalo ke, but besivuyela into yokubana sisitya ngefolokhwe. Yenke. Ya, sityile ke ngezofolokhwe wena bhuti, apha nthili kwabe kuhamba abazali, which is umakhulu wethu notata umkhulu wethu.
Futhi ngokwesizulu kuhamba ugogo nomkhulu.
Ya, ya. Uyibeka kakuhle ke wena. Hayi ke, qale apho ke ngokwingxaki. Ya.
Qala phezu dadewethu, siza ukuthi ekhaya beniphila kanjani ngaphandle kwazonke le dumedume, bekwenzakalani impilo nje yakini yonkana, bebebangaka abantu benihlala nabo, bekwenzakalani?
Oh, okay. Besihlala nomakhulu wethu notata omkhulu, ibe ngabazali bethu, bazalwa beyi-4.
Okay.
Ya. Kumama, ngumakazi, ibe ngomalume ababini. Ewe ke, ibe sithi ibe ngabazukulwana ke ngoku. Yeah. Bonke futhi ke abantu bakulo mama mbebezele.
Yeah.
Yeah, yeah.
Okay.
Hayi ke, siphilile ke wena bhuti, sitya ngefolokhwe ke ekhayeni lethu. Futhi akho nto besiyidinga, izikolo besifunda kuzo, sinxiba into esiyifunayo ngoba kaloo makhulu wethu ube afford, manditsho kanjalo. Yeah, yeah, ke. Yeah. Hayi ke, thina ke besivuyela into besiyifumana, besingazinto uba kwenzeka ntoni. Apha until ke wabe uThixo uyabathatha emhlabeni. Only to find out into yoba ke umakhulu wayezithwalele.
Okay, kuza kanjani uthi nikuthola lolo daba?
Sizolifumana entweni yokubana into esiyikhumbulayo ekuqaleni, sike kwanyamalala umalume wethu obesebenza eGoli.
Yeah.
Ya, wangaziwa futhi akakaziwana namhlanje. I think it was 2009. Ya, seku-2024 ngoku umkhondo wakhe awukabikho. Ewe. Zange ihoyeke kakhulu ke laa nto. Yaba yinto nje eyehlekileyo efemelini, then yedlula kwaqhubelekwa nobomi.
Yeah.
Yes. Kuthe ekuswelekeni kwamakhulu ke kwakhona iindaba ezithethekayo, bakhona into ezibonwayo egadini, kwinto ezibonayo kwathinthini. Into esiyiqaphelayo, saqaphela into yoba siluza abazali, bayasweleka ngendlela ezingaqondakaliyo. Ya. Hayi ke, wabathatha kuThixo ngokulandelelana kwabo. Zithetheka ke izinto ezithethekayo ngekhaya lethu. Sizikholelwa, sibuye singazikholelwa ngoba asinaxo. Asizange seva futhi before. Ya ke, ize yazokholeleka ke loo nto ngenye imini, kwacaba into yokuba into kamakhulu wam ke ifuna nabantu ke ngoku ingathi mqwenge, ingathi apha efemelini igqibile. Seyifuna ubhubhisa elalini. Ya, iyavela phaa. So amaxhwele afikayo athetha into enye, abathandazeli abafikayo bathetha into eyi-1. Ya, sabe siyazihluphekela ke ngaloo ndlela, futhi sabe sihlupheka nyhani kangendlela yokuba besiyintlekisa elalini. Ukusuka ekunxibeni into oyifunayo nokutya into oyifunayo, uzofikelela entweni yokubana uhambe ucela amalizo for uba unxibe utye. Ya, yayibona ke ngoku. So nezikolo esesifunda kuzo sesibuyele kwezaselalini kuba izimali azisekho. Yes. So kwanyanzeleka into yokuba thina nabanye siziyekele isikolo. Ewe ke, ngokuya sibadala ke simamele into ezithethekayo, sijonga nesimo sasekhayeni, savuma sentoba intoba sihlale apha sobe silinda ukufa. Sazibhadulela ke singamankazana, sihambe siqhathwa nangamakhwenkwe. Yes. sazela kwaZulu Natal apho ndikhoyo ngoku njengoba ndithetha nawe. Ndizifikele ke apha kuba ke ndikhumbule into yoba umama mye ngumntu oyethanda ukundazisa ebantwini aphila nabo.
Oh yeah.
Ya, endazisa ebantwini aphila nabo mhlawumbi andiseholdeyini eDurban xa seGoli eGoli kanjalo. So ukhona ke lo ufriend owayeloyal kuye futhi wayemthanda and nasesingcwabeni sikamame beloko endishekha nazo zonke izinto loko endibuza kuhamba kanjani ndiye ndacela ukuzosihlalela naye ke.
Ya,
even though ndimphoxile ke amakhwenkwe ndawathanda nokusela ke. Ya. So xa ndihleli kwigrove ke ndiye ndilibali uba kukho igarden endishiye emva. Ya ke ndihlalile kodwa ke nosisi undithandile wandamkela ndimithi wandamkela nosana but ke bendimphoxa still ndimshiye nomntwana ndiyozinxilela okanye ndiziyele enkwenkweni kanjalo kanjalo. So waendapha ke ngoku enyanzeleke into yoba andigxothe andimblame ke. Gxothile kusisi ndabuye ndazicingela into yokuba kanene apho ndisuka khona qha noba ndingaya kona apho ndisuka khona wena bhuti ndizofika endithini.
Sure.
Umzekelo abekho abazali and ifemeli uyayazi into yoba ibaleka kuqala when days are dark. Ya, so nje andiyazi but ke ekugqibeleni kuzomele ndiyile. Yabo? Ya, kuzomele ndiyile because likhaya lameli abazali bangcwatywe phaya nayo yonke into. So kwamna ndibhulonga phayana. Ndilapha eNatala ke ndisazamela ukuphila. Ya, ndizamela ukuphila ndihambe ndizigqalazelwa ngamandiya kodwa ke ndibulela into yoba ndilala ndityile ngoba ekugqibele naye ndirholisa. Ndinenzala ke kodwa. Siyaxhumana nabazala bethu. Sithethe loo nto ithethekayo ingathangani. Asiyazi noba mhlawumbi izosinceda but ikhaya eliyasisuka kulo siyaloyika lona lodwa.
Ngiye ngakuzwa ukhuluma ukuthi umalume omunye umalume ube naye umalumekazi ubephila naye and ngesikhathi kuye kwaba ney'nto zey'mali zorafu kwaney'mali zithinta ukusebenza lapha ekhaya komalume nani nani. Nalokho akunisizange kutheni nikwazi ukuvusa ekhaya nibuyele nihlala ekhaya noma
kusincedile kaloo bhuti but ikhaya leli yalinenyoka. What is the use yokuhlala khona? Siyophofu mna ndiyoyika mna ndodwa.
Yeah.
Ngoba ewe ikhaya livusiwe izimali zikhona kumalumekazi futhi lowo but ke ekugqibeleni kosuku noba ulivusile ikhaya ulivusele unyanakhe akukho kwethu phaa ngokwesiko nesithethe sakhona. Andithi uyayazi into yobana indlalifa yiyona eye ithi take over xa sekusweleka abazali. Ya, so ekugqibeleni thina kumele sizifunele ethu indawo sizakhele lethu ikhaya kunye nabantwana bethu. Ingalikhaya nje because sikhule kuthiwa kusekhaya but on a serious note akukho semakhaya nethu. Ya.
Manje umlaphi lo wendabuko ngoba ngiyayifuna ujusa lesi story umlaphi wendabuko mayefika ethi ugogo nomkhulu bethwele. Engabe lento isho ukuthi ngoba uyakuveza ukuthi bekuyinyoka. Ngabe isho ukuthi anizange nina naba abantu abaziswayo kule nyoka ingakho inganithintanga. Kwenzakaleni wayithinta abazali nina anganithinta.
Icacile bhuti bazange saziswe thina kule nyoka. Ngoba ithathe yonke inzala kamakhulu wethu yashiya thina. So icacile into yokubana zange saziswe. Thina. And ke ngokunake siyoyika ke kodwa mhlambe noba yaziswanga andithi ngoku ingathi ifuna nabane ngathi mqwange. Don't you think ingaphokela kuthi and ke inyanga eziyayo singazi ke noba zizityela imali na ziyatsho zithi ke zayigxotha mna ke andizuyikholela into binyoka yagxothwa ndingayibonanga ephuma. Umzekelo
manje wena awusalibeki ngempela laphayana.
Ndingaya xa ndiyongcwaba. Ndingaya xa kukho loo nto. Not uba kuthiwa ndiyaya ndiyazinza ndiyothi kusekhaya. Ngangendlela yento yoba nabam abantwana ekhaya andifuni noba bahlale baya xa beya nam. Ndiphume ndihambe nam. Okwangoku I prefer babe behlala kuloo tatabo apha until mna ndibe ndibakhele ikhaya.
Talking about abantwana awusithatha usibeke ekufikeni kwakho eThekwini. Mpilo unofike wayiphila njengoba usubala abantwana abawu-4 nje usunabo njengamanje impiloni leyo fike wayiphila ubu hlala kanjani ufike wahlala endaweni ongeyakho uhlale kanjani
Tifike ndihleli ayiso sihlobo ichomi kamama ongasekhoyo
Yes
So akukho nhlalo izoba ngihle pha endizoyihlala ncamu because xa kuxatyanwa ingxabano ndiye ndingayazi ndoba ifikela kanjani ekhayeni lami Ya so bendiye ndizichuzela amakhwenkwe ke nditsho ndithi bendijolela ukuphila indiqhathe ke inkwenkwe ithi iyandithando lwexeshana ndimithe ke mhlawumbi emveni koko indilahle yabo nje ndifike ndaziphilela ubuntyintyi manditsho kanjalo just to get peace because noko inkwenkwe xa iqhathe ithi iyakuthanda noko nokwana uye uziva ingathi noko ububalulekarha ya futhi unayo nevilo than kunomntu mhlawumbi ozokunika ipleyiti yokutya abe ekublackmaila ekuxelela indaba yabo so mna bendiprefere uhlala enkwenkweni noba yinyanga yonke xa ngaba ithanda uba ndihlale ya
so lezi ngane zonke zawu-four zivela ekuthenini wena ubuphilela ukuhlalela enkwenkweni
yenke
uzihlalele nje ngenxa yokuthi lo ithomi kamama wakho ucinga ukuba ibibuye ibe nokuthetha kakubi ngawo
ikakhulukazi abantwana bayo betshomi mhlawumbi ufumanise into yoba sizoya kwigrovu ukhona omnye esike saya kwigrovu ndinxiba iimpahla zakhe andazange saxabana ngantoni phaa kodwa yabancinci xa ndicinga kwafumanise into yoba undikhululisa iimpahla zakhe ndaendapha ndinxiba itranki nevesti yenye inkwenkwe icaba yaye ndincwasile phaa oonkwenkweyo yandinika usana andingayibona namhlanje nomntwana wayo kodwa
so lezi ngane zoo-four zinabobaba
from different fathers
yho don't you think le nto yokuthi nazi ukuthi umkhulu wenu nomkhulu babekade bethwele kwahamba abazali benu iyayidinga ukuthi niyoluleka ngokwengqondo nihambe zonke lezo yindlela ikhona into enjani ake nayenza
nakancinci ngaphandle yokuhamba amaxhwele afika nifuthi siveki yonke anigabhisa nichatha nenze yonke into ongaboyisolutioni anichaza anenze yonke into nje avumane imali ahambe so iinto ezidibanise nee-social workers neentontoni zange sizenjiswa
sure umbukelo we-black life tv ungibona ngimangele ngoba le ntokazi esikhuluma nayo la ayindalanga kangaka kodwa iy'gigaba esidlule kuzona asinda kakhulu and iyakubeka kucaca ukuthi inabantwana kodwa ngeke izekutshela ukuthi lo okwaba lo kwaba bonke banobaba babo nabo labo baba ayinayo ishow yakhona ngoba yona ibilalela ukuphila ngemva kokuthi ithole iy'nkinga lapha ekhaya ukuxhumana-ke manje sesi phakathi kwenu nomzala bakho abanye kunjani niyaxoxa nge-future yenu nokwakha ikhaya nokuqhubeka nibone zizinto noma mhlawumbe cha
ya siyancokola akho nto singayincokoliyo futhi ngangendlela yonto yokuba alitshoni ilanga singacommunicatanga
ya
siyayicinge yekhaya yona qha ke ngokwingxaki isentweni yokubana yeyi amandiya ayasigqilaza and imali incinci ya
manje wona ngokwakho emqondweni wakho nje kukhonani yiphi into ocabanga ukuthi mhlawumbe ingakusiza ekubuyeleni kuwena noma uhappy ngempilo oyiphila njengamanje
andikho happy ngempilo endiyiphilayo but kumele ndiyamkele xa ingenasolution ya I don't have a choice kuyaphileka kona nezimo kodwa ke ndizothini zinamaxesha okubana mhlawumbi ikhona laa nto yokubana uzibona unolaka ulikhuphela emntwini orongo like umzekelo sometimes ndiye ndizibone ndidimande uthando ebantwini abarongo
sure.
masithi ndithole loo nkwenkwe ndijola nayo ndivele ndilindele into yokuba indinike lonke uthando ezange ndilifumane ever since kwasweleka abazali ya so ndiye ndifune ipleye irole yobutata like imali ndiyayidimanda kangendlela yokubana if ayindiniki ndincamele ukuphuma kuloo relationship so ndizothini iyandihlukumeza ngoba andisajoleli into yokubana ndifuna i-happiness noba ukuthandwa sendijolela
imali sure now ngesikhathi ufika la mhlawumpe ababukeli bethu abakuboni njengamanje kodwa sowubhixuda ke ebusweni lokho abathi i-makeup ubukade lamasikazi ubonakala ukuthi umuntu ohlalahlale ashayeke lapha nalapha lezikazi ebusweni ezani uhlalulwa ulwa nobani ulwa netshomi yakho noma ulwa nabantu ethanda kwenzakala
kulula kandulithethayo ibhoti kaloku lokudimanda uthando ebantwini abarongo kunye nemali ke pofu manditsho yimali lendixabanisayo yabona ezi zikazi uzibonayo daye ndoyosela yabo shouthi ndaxabana nomnye umntwana ngento encinci ndamluma umlomo lo wangezantsi ndawuqhawula like yayingalumisi laa nto ndaye like ndayicinga ngosokusa mandivele nditsho into yokubana yonke laa nto bendiyenza phaya laa drama ibingekho necessary ndivele ndibe nolulaka nje ndingalwaziyo ingakumbi ke ngoku xa sendisela iblaki ya ndingumntu nje oziphilela ngeblaki ke apha ebomini ngoku ingaze nje ndingadisi ingqondo yam ihlala idisi just ezinye izinto endingazicingi kakhulu
ngenxa njalo yasekhaya nokuthwala
nokuphelelwa
izinto zonke
yayibo
nokuyibona sewuphila impilo kade ungayijwayela
yayibo ya so ndiyalwa
sho
futhi ke nenkwenkwe xa ngabe ngandiphi imali ndiyihlokolozela into yoba enye idesk ibone uba imayindibethe okungcono ngoba mhlawumbi kuyenzeka ize ngothando ndibangabheka mna ndikhothandwe ndifuna imali and if ayindiki loo mali yiyona nto izosixabanisa ubusuku bonke futhi kusuba kuyasa ngoba ndifuna imali mna
ho so sithina singabantu abahlala nenyanga la abahlala nabantu asuke bezosiza abantu lapha nalapha wena ngokwakho uyayibona uthola usizo uma ulithola usizo ufuna usizo lukanjani
ndifuna uncedo olungaqala ekhaya umntu ungandixeleli ngomntu mnozofuna imali undixelele ngomntu ozaziyo oyaziyo into yakhe ya umntu mhlawumbi ongaqala ekhaya andazi noba uzosihlamba noba uzosenzela umcinjana nje wokuthetha nezinyanya ukuba phofu ziyaphila andiqinisekanga abhat andizithembi
njani
bezikhohlakele musa
ayindingixolele kuyahlekela kakufika zikhohlakala njani bebekhohlakele besaphila
yingoba kaloku silapha kuyo yonke nje le mfitshimfitshi sikuyo kungenxa yabo
ayo manje khawucingi uba bengazala into ebhadlileyo
mhlambe ke if bakhona abakhulu kunabo loo mntu asenzele umcinjana ya asicelele inkululeko noba asuse onke amashwa esinawo ngoba mhlawumbi I feel like andifuni ukuthi siqalekisiwe a-a ngoba thina mina into endikholelwa kuyo ngoku endiyaziyo yinto yokubana njengba sipanisheka kangaka nje silwa amadabi wabazali abangasekhoyo futhi bona bazirestele in peace noba bazezogweni bavikana nomlilo phaa oo nto bayenzayo kodwa ndingayaziyo but thina silapha kungenxa yabo so if mhlawumbi loo mntu lowo unakho ukwenza angakasenzele nje loo mmangaliso wokubana kuhlanjwe yonke le nto sinayo yebo mhlawumbi singacinga ngakutsha singazibona siselizweni elitsha nje ingathi yonke into ingaveli itshintsha ngoba ngoku akubambeka imisebenzi siyafunda siyayeka senza zonke izinto ngoba asigqibele ekuhlukumezekeni kuphela yeyi yebuthi siyakhiwe ngulo apha ebudaleni siyanxila sivuka sisemizini esingayaziyo sivuka nezisu futhi ukuba nabantwana bayifo abanootata obohlukileyo andiqondi uba yinto enormal leyo futhi babini bathathu abanabo abo bantwana bo abayi-four with four different fathers so hayi ndingatsho ndithi sikhubazekile noba thina singanozibona sikhubazekile sibazela abantwana bahambe behlala abahlala nathi nje like sibakhulisa ngendlela endingayiqondiyo yokubana funeke ba-understand oba siyetyalweni ngoku gcinisa umntwana nesikhaftini emzini umphathele iphampase aphampase uthi uyavuka ekuseni uthi uyabuya usuka kuloo ndawo usuka kuyo umntu akho udlala cand kwendlu uyadabukisa so indlela esibakhulisa ngayo ayondlela esikhuliswe ngayo but sizobakhulisa ke ngenxa yento yokubana abazali sebesishiye kuyo yonke le mishimishi
siyakuza dadewethu sithemba ukuthi mhlawumbe khona usizo uzotholakala njengoba usho nje ukuthi empeleni uma ngahle kuthiwa niyagezeka nilungise umsamo wasekhaya nani nibuyele nibe nekhaya asithemba ukuthi mhlawumbe khona angakwenza umlapho wendabuko unisiza kuleso simo kodwa lakho lokugcina-ke sesikhuluma ngento ekuthiwa ukuthwala uthini wakho umbono? Do you still believe ukuthi contact ukuthwala noma cha?
Yeah. Kangendlela yokuba andithembi nomuntu onemali nophunyeleliswe nguThixo. I feel like wonke umuntu nje uzithwalele. Kangendlela yokuba xa ndibona abantwana abaphila la mpilo sasiyiphila before sisaphilelwa ngabazali, ndiye ndibe nako ukubasizela kancinci noba ndingazi into yokubana yintoni ephumelelisa abazali bayo. So ukuba bekuya ngokwam mna arather raise abantu bam empilweni yokuhlupheka ndisazi into yokubana when time is right uThixo uzolenza icebo lokuba sibe right nabantwana. So ukukhulela ndizothini ukukhulela ebucwebeni nabucwebe na ukukhulela ekhayeni elifudumeleyo ya ezimalini kuyingozi kungayongozi ya.
Sabonga mntana masithemba ukuthi usizo uzotholakala nawe futhi uphinde ukwazi ukululama esikushoyo nje kuphela uma usewubona ukuthi endaweni okuyona usendaweni ekabi siyacela ukuthi usizo uzoqhamuka oluthathe ngezandla zombili sizokwazi ukuphuma kule mpilo yiphilayo.
Ndiyabulela bhuti.
Babukeli beBlack Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika lami King Sichaka ngwakaluqa udaba lwethu luphela la okwanamhlanje siphinde sibonane futhi ngokuzayo enkosi.